Kuzina kanje ni Twandorugura Jean Pierre. Ubwo beshi banzi kuzina rya Pablo. Twe turi ugwaruka gwagiye hamwe turagira group. Tujya kuzina gitwa Love National Team. Turi ugwaruka gwafashe ingamba yo gufasha bene wabo banawunikora ndetse n'abavyeyi ndetse n'abageze mu zabukuru batagishobora kuronka ukuntu bari bwiyungunganye natwe tuvuga nti nkumbure muri abo harimwo bene wacu abavyeyi bacu kuko twese uburyo ntibabungana mugabo com twisunga n'ijambo ry'Imana kugira ngo ubuzima bwacu ntibuze buherere ku isi kugira ngo natufikire inzira igana mu ijuru. Niyo mvura rero twafashe uyu munsi igenekerezo rya 16 z'ukwezi kwa gatanu kugira ngo dushike ngaha isororezo dushike ku miryango imwe twateguye tubona ko ari abantu abo nikora by'ukuri. Hanyuma twagiye twibanje agaseke karimwo ibintu by'ifungurwa bitandukanye hakabamwo n'ivyambagwa ari birato ari n'impuzu. Aho rero novuga nti kubatatuzi nabifuza kutumenya twebwe ntitugira aho dukorera mugabo uturondeye ishobora kuturonka. Ego hanyuma nibaza yuko ibikorwa byacu ntibereye uyu munsi birabandanya n'ahandi tuzogena turahagera uburyo budushobokeye. Murakoze.
Ndabaramukije mwese muriko murakurikirana mbonesha kure Imperial TV. Anye turi ni mu isororezo aho twaje gufasha abatishoboye. Je kumumbona ngaha anye najeserukira ishyirahamwe Kazoza Care for Children. Nishyirahamwe rijaje gufasha abatishoboye. Nkuko muvyumva ni Kazoza Care for Children. Dufise abana duturira amashuri mu ntara ya Muramvya neza na neza aho bita kuri Karubabi Harvest School. Twarumvise akamo ko ngaha anye kuri uno musozi wa sororezo hari imiryango itishoboye myinshi cyane. Muri iyo miryango twarafashemo imiryango ishika kuri 15. Turayifasha twayizaniye umuceri, ibiharage, ifu y'ubuyi, umunyu, amavuta. Kubera isanzwe irimo abakenyezi benshi n'abafakazi twabazaniye agatenge, abana babo twabazaniye impuzu zo kwambara. Muri make novuga ko ari umutima mwiza n'umutima w'urukundo dusanze dufise. Suko dufise byinshi cyane ariko n'umutima w'urukundo dufise umwemu yari yadushizemo. Narandiriye rero ndabicishe menshi. Muri make Kazoza dusanzwe dufise abari mu bihugu byo hanze batanguje uno mugwi wa Kazoza Care for Children. Hariho Marie Jose, hariho Liz Lakoze na Janine. Kazoza Care for Children dufise intego yuko tuzofasha benshi cyane uko dushoboye, uko Imana izo bidushoboza niko tuzobanda dufasha abandi. Murakoze cyane.
Jewe ndi Reho Katia Nyandwi. Ndabashimiye cyane, ndakengurutse abashitsi bahire Imana yatumye kuza kuturamutsa no kutugendera. Imana ibahezagire cyane cyane, ibahezagire hezagire urwaruka rutwiyumviriye ko twebwe abatamakazi tutagishoboye cyacu tucihereza, ariko akabaha uyo mutima w'urukundo. Kandi imbere ya byose sinshimye byo mutuzaniye, nshimiye Kristo Imana yacu yo mu ijuru, ngashimira n'ugwaruka rwumvise uyo mutumiro ku Mana rukaza kudushikako. Turabatamakazi bamwe atacu tuciha tugeze kure. Imana ibahezagire, umwami atahukane namwe aho muza kuba muri hose. Kandi nejo umutima uyu mutima utumye mutwe yumvirako, Imana ishishikare kubahezagira, namwe mushishikare kutwe yumvirako, no hanyuma muzohore mudushikako muza kuturaba. Imana ibahezagire.
Je ndori Chima Stefani nkabamba isororezo. nukuri ndanezerewe cyane gose gose numva nuzu ibyishimwe kubitangaza mbonye imana idukoreye ku musozi wa Sororezo turanezerewe gose nukuri aba bantu batwiyumviriye ko bakatuzanira udufungurwa n'agahuzu mbere hari n'umuntu yagenda gusa nukuri none tukaba turonse impunzi turabashimiye gose gose imana ibahezagire aho mwakuye emwe imana ibahonde umugisha emwe ntihagire ikintu mwana imana itsibaho ibyo mwifuza turabakengurukiye gose twebwe abakenyezi mwiyumviriye ko abatamakazi bisororezo mukaba mwatwiyumvire ko mukaza kutugaburira mukaba mwongeye mukatwambika mbere twe ntacyo twobaha ariko dawe watwese wo mwijuru abaduhezagirire iyo mwakuye imana ibahonde umugisha mu byanyu no mu byanyu hose muri ba bene wanyu na ba mama banyu babarungitse n'abarongozi baba babarungitse nukuri imana ibaduhezagirire ibongere umugisha n'umunezero emwe ntimugarukirize ngaho nabandi muze mubagire nkuko mutugiri turanezerwe twuzu uyu munezero gose kubera ibi ntitwari tuzi yo bizanana none tubonye imana itugendeye muragahoraho asha iyo mana iragahora ku ngoma itugiriye neza Yesu nahabwa icyubahiro
Benavere kandi ngure ndamutse bakunzi ba Imperial TV kandi dere ko aho muri hose mumeze neza mukomeye hanyuma uyu munsi sinje nk'umujournaliste wa Imperial TV ariko nje nk'umu Love Nation nk'ihanga ry'urukundo nk'umwe muri team Love Nation cyambere nagira ntangure nshimira imana yadushoboje kugira ngo dushobore gukora kino gikorwa ntibyari byoroshe byari bigoye cyane ariko imana yadushoboje shimira n'umuntu wese agize icyo akora kuri kino gikorwa bwa mbere ndashimira boss wanje ntangura muhiri wacu ndashimira boss wanje Sami Birama thank you so much ndagushimiye Sami yama anshigikira iminsi yose edition ya mbere n'inkara yayikoze ya kabiri yanshigikira iminsi yose no kuri biradukora ku mutima Love Nation turagushimiye cyane gose imana iguhezagire isubize yama iguhezagira ame guhezagira na vya bindi byose bire byote ya bya mu December ibifanye okay nshimire kandi na Madame Jolene Ndaha TV nukuri muzeye wanje ndagushimiye cyane imana iguhezagire aho uri hose wa unshigikira ntibiheze ariko twatanguye n'ikindi gihe uze kwame udushigikira nkako yanyene wabikoze shimire Love Nation shimire Kazoza Care for Children twakoranye neza twabiteguye neza kandi tugenze neza shimire na chef d'orchestre muri Sororezo shimire abanyagihugu bose muri Sororezo guys turabakunda gose mwakoze cyane imana ibahezagire